tahi me wehi ki te atua, nana nei ngā mea katoa, tō rua, te whare tū nei, te marae hora nei tēnā kōrua. Ki te hau kei ngā tēnei whenua, ki te mihi, ki te mihi, ki te mihi. Ki ngā tini ai tua, aere ki te pō. Kia tātou humara, tēnā tātou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. I greet you in the language of the people whose land I occupy. To the ancestral lines of tangata whenua, I acknowledge you. To my sky people, pardon the avatar reference, people of the thunder of the sky, my whālangi, I acknowledge your presence. To our friends, guests, and our creative family from the four corners of the world, I acknowledge your presence. And to my heart, my soul, my pride and my joy, my tangata o te wānanui a kiwa, to low, to low,